Imeko imaxongo kulelali abahlali baqumbe basisifu bafuna bemba ngaphandle kwilizwe laseEthiopia baphume baphele kulelali oku kuza emva kokuba kuxhonyiswe kwabulawa umi waseTopiya kwivenkile yakhe. Emva koko abemi baseTopiya kutyholwa ukuba badibane ngokukhawuleza bangena umzi nomzi bekhaba iingcango bexhobe ngumbayimbayi nemimpi mfutshane banqakule amadoda amathathu bawangcungcuthekisa.
Andithi ke ngoku hayi bo kukhona izibhamu ezikhulu inyanga imhlophe yabonakala mos kukhona izibhamu ezikhulu apha ezinye loke ebelapha ngasendlini ebesiphethe yena sesigotywa uye wasolula ngokwathetha nam.
Khandilala lapha kwam ndiyolala esihlaleni ngoba kaloku ndoyika uvingcelo ngoba ndibabonile xa bebezothatha lo mntana abambuleleyo apha enesidokum babephethe izibhamu bathi mandivule befuna wam unyana.
Abemi baseTopiya bathi balahlekelwe lilungu labo ngendlela emasikizi bathi bayaphela kukubulawa esilalini.
Guy was shot and dead inside the shop. As you can see, like there is a photo here. That was his photo. So the guy was shot and dead here. When we arrived, there was a big police and community.
Lendoda ilimele ngokumasikizi ingcungcuthekiswa zintlungu kulo mandlalo. Umnini venkile wasekuhlaleni uthi uphila ngokuzenzela imadlana ngokuqeshisela le venkile abemba ngaphandle.
I-business ndiphila ngayo ndandiyokhela loo nto. Ndibaxelele izolo ukuba bethu nana ndiphila ngale business ngaphandle kwendodla ndiphila ngale business. Uba omnye apha kuni unomdla apha elalini xa nithi andibafuni abantu abasuka phezulu kuloo ndawo isuka aba bantu then ndinikele umntu ozayirana because ndiphila ngayo.
Iinkokheli zomthonyama zilumkise urhulumente ukuba kuzawuqhubeka kukho ungevisisane ukuba ngaba urhulumente ake zinamigaqo yokulawula abantu abangena kwilizwe loMzantsi Afrika.
Apha kukho iziyobisi kwezi venkile zaba bantu basemzini. Apha kukho utywala obuthengiswayo kwezi venkile saziqashela abantu basemzini.
Abemi baseTopiya abashishina kule venkile balelwe ukuba baphume baphele. Imeko isemaxongo kule ilali. Amapolisa eMpuma Koloni ayaqhubeka nokwenza uphando kwiziganeko zokubulawa kwabantu ababini ukuzama ukubulala nokuqoqwedisa. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eCofimvaba.